eyes are tweeving all at my loom. Been on the 23rd of June. Oh, his eyes are tweeving all at my loom. I heard a thrush singing on yon bush, and the song she sang was the Jug of Punch. Balled it all today. Balled it on the lid and dead and down the doom dead and dump the lid. And every young man that passes by, he can have a drink and remember I balled it all today. Balled it on the lid and dead, da 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 da